Chuti bakunze biganire vingino bica kuri Induni TV kandi baramuse nongere kandi ndabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba ko matubazanya makuru ashushe nkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarerezi abakinyi bakera abantu tuta aba legend nabandi batandukanye no muzi rero hano kuri Induni TV dufise umutumire n'umutumire ninde yamazi iki mu mupira w'amaguru yatanguye gukwikirana umupira ryari araza kutubwira kayise kiwe ndese aratubwire n'ivyaranze umupira w'amaguru wa kera ndakuramukijega nyakuba
amahoro neza
ku mazina yanyu abashaka kubamenya mwo bamwitwa bande
bon jewe nitwa Ali Kamulete Laurent
Ali Kamulete Laurent ninde kuko umaze kuvuga yuko Kamulete abakuzi barakuzi neza yuko ari umugwi usanzwe urimwo Kamulete ninde mu bintu by'umupira w'amaguru
bo je no vuga yuko muncamake novuga muncamake yuko jewe n'umuntu yakinye umupira kera kuva muri kade gushika muri première division ama naragiye no vuga mu murwi mu murwi wa messager donc académie le messager ni mu bantu bashoboye ku korana messager imyaka itari mike kuva no vuga mu 2008 n'umunani ego gushika no munsi
ego wavuze yuko wakinye kuva muri kade gushika muri premier division wakinye imigwi yahe
bo muri kade nakinye kade mu Buyenzi kade yo mu Buyenzi bwa mbere twatangira gukinira hariya aho bita kuri Jumuiya mu Buyenzi hanyuma tucatuja muri hajya kwa Sengiriye kwa Seng onye nakina nakinye mu murwi witwa Vita Club Vita Club hanyuma tuvaho o muri kade tuja muri junior junior kuri fifu ya kera aho nakinye mu murwi wa Inkona FC donc Inkona FC junior hanyuma cha turabandanya ja muri B Inkona B hanyuma cha muri Inkona A ama nashoboye kucanja hanze imana yacimfasha ndaronka buruse nca kwiga hanze ibyo by'umupira bica ndabihagaritse gatoyi nca ndagaruka ngarutse nca ndabandanya Inkona FC igira fusion na animation mu rwego wo muri deuxième division witwa ico gihe animation cugira fusion na animation ama tubyara donc ibyara ekipe yitwa Express hanyuma Express turabandanya n'abandi bakinyi hanyuma ndagira andi mahigwe ndajya hanze mu vyama stage vy'akazi abandi by'umupira hanyuma ngarutse nsanga nsanga habayindi fusion ya Express na Renaissance je bitanga comment dirais-je umurwi witwa Union Sporting bon ico gihe mvuye hanze nanagiye amastage muri America cyangwa hanyuma cyandahagarika umupira n'imyaka yari amaze kuba myinshi bya plus n'akazi kenshi kivuga ni reka mbe ndahagarika umupira mugabo sinahagaritse umupira nahagaritse umupira gukina competition mugabo narabandaje nyine umupira ndawukurikirana umva hacye hava jamo crise muri crise nyine turagira ibibazo kugaruka guhunga hanyuma crise iheze niho rero ce tubandanya kugira ibi mupira hanyuma haza Academie le messager cyaje rero tuja mu fasha encadrement y'abana gushika uno munsi
ego biraboneka yuko umupira utawukinye bivanye n'amashuri urabona yuko wakurikinya amashuri cyane gusumba umupira umupira w'amaguru kamuze kamulete Laurent turabo hariko hubakwa ikibuga cy'intwari benshi bifuza kumenya kiyo kibuga cy'intwari cyatanguye gyari naho wavutse ugisangaho ariko haya ku kibuga cy'intwari ko twumva bavuga tugiye gukinira kuri FIFA bakinira kuri FIFA ikibuga cy'intwari byagenze gute kugira batangure kugikinira ko
bo ikibuga cy'intwari je sinomenya exactement majyari cyatanguye kuko je navutse nakuze ndakibona ego ama ndavyibuka twabura dukinirayo kera tukira abana imyaka 1967 1939 icyo kibuga cariho mugabo ama match menshi twe twayabona twayakurikiranira kuri stade kuri FIFA FIFA ngira ngo benshi barazi FIFA bo FIFA ni abbreviation benshi ngira ngo batazi
babwire igisigura FIFA
ni federation indigène de football de Sumbura ico giye Bujumbura yitwaga Sumbura donc ama match menshi natwebwe ama match twakinye yose muri junior muri B muri no muri première division yose twakinira kuri stade kuri FIFA mugamo ku ntwari je ndavyibuka si ndavyibuka ariho match twigeze ku ariyo match yigeze gukinirwayo match y'intamba na mavubi ndabyo kari muri 1974 nimba nibuka neza harigeze kuba match imwe hajya ama ni match yari match amikare y'intamba na mavubi yo mu Rwanda
match yarangiye gute
match yarangiye kunsinzi y'intamba ico giye nibuka ati nduburongo yari umukinyi kabisa akomeye kabisa nibuka watwara igihugu ico gihe micombero yaremuhaye n'agapikipiki
aramugabira
agapikipiki ko ijya match vraiment yakinye neza gose ndavyibuka mugabo nta matribune yariho bubatse barubatse amatante gusa amatante donc amatribune kwa amwe amasanzu ya matante mugabo nta tribune yariho karakantu gatoyi gusana kadasakaye
hama FIFA mucha muva kuri FIFA mwimukira kuri stade Prince Louis muri kintu gihe ni stade Intwari byagenze gute kugira bave kuri FIFA bimukire kuri stade Prince Louis ariyo Intwari yubo
bon icyo gihe bon jewe naramaze guhagarika umupira naza ko ari mu myaka ya 2000 sinibuka nakangaye naramaze guhagarika umupira epi en plus sinari ngaha je nari nibereye ruguru sinomenya exactement umwaka nigituma mugabo ndabona yuko hari yakenewe yuko aboneka stade nziza yagutse imeze neza
imigwi ya kera tugiye ku migwi imigwi kera yari itunganije gute kuko turabona no muri kino gihe biravugwa yuko kera mwaronka ama sponsor abantu bashigikira imigwi ukabona Vitalo Brarudi Interessar Brarudi yindi migwi itandukanye ronka abantu abaterankunga uvuga aba sponsor aba sponsoriza muri kino gihe kera byari bimeze gute bitandukanye he nubu
kera umupira wafashwa n'abantu kugatwe kabo bwite ahanini mugabo hari imigwi imwe yashobora kuronka novuga sponsoro kubera ya toyi izina rya sosiyete kanaka mugabo ahanini ama ekipe menshi imigwi myinshi yari fashije n'abantu kugatwe kabo notanga karorero nka twebwe inkuna nkuna FC twafashwa n'abantu kugatwe kabo umva twafise ama president witwa Ajax witwa Kabakure baheruka bitwa ba mugabo mugabo arabona ndumva kugatwe kabo bo hariho nabandi hariho nayandi ma equipe yafashwa nabantu kugatwe kabo hanindi bo hariho nabandi bafashwa nabantu kugatwe kabo mugabo ugasanga bari bafise bari bafise igihagararo stadiri bari bafise no vuga ama poste muri leta ama poste mu gihugu wasanga ari ministre cyangwa directeur general cyane ahonye no tangaga karorero equipe ya Inter par exemple tere umva yafashwa na ba bondo hariho na banyakuba honorable de onge ndahayo bo hariho nka dragon yitwa Garotro Sonkera iyo yafashwa n'uwitwa Nduwingoma imyaka 70 na kangahe sinibuka neza mu Nduwingoma yari umushikiranganje wa w'ikiga cha leta ico giye kuri micombero urumva yarafise amafaranga hariho mbona izindi zaje mu nyuma za Dinamo zafashwa na Dinamo yafashwa na n'umushikiranganje w'Utare n'Agataka amasoko ntanga nguvu ibikorwa bya leta umushikiranganje benshi bari bazi cyane witwa Nyaboya Isidoro Nyaboya afashije imigwi myinshi imigwi ya basket ya volley na football donc n'abantu bafasha nta sponsor no vuga bwite kiretse bamwe bafata amazina y'amasosiyete amwamwe za Vitalo za Inter mugabo nabyo nyene si ibintu byamaze igihe ari ibintu nyene byo gufasha
tugaruse gato kuri kino kibuga c'intwari kiri ko gisubirwa mu gushasha akugira kize kirakiri nyino muzamakungu nimba wibuka wo tubwira amateka yakorewe kuri kijya kibuga kuko ari imigwi myinshi yakoze amateka numvise imigwi yakubitiwe ngaha imigwi imwimwe yakubitiwe ngaha vita yakoreye amateka hano za entere umuguseukiragihugu nimba wibuka wo tubwira amateka yakorewe kuri kino kibuga
amateka menshi cyane cyane imigwi yacu ibiri Vitalo na Inter ni imigwi n'ukuri yubaho ijya migwi kabisa yubaho kabisa yakoze amateka menshi kandi amateka menshi yakorewe hehe hajya kuri FIFA FIFA nibuka Vitalo itsinda Simba muri Tanzania ibitsindo indwi
byose
kuri bibiri
cyo giye Vitalo yarifise bakinyabara
cyo giye Vitalo yarifise Muvala na Malik Muvala Malik taku ya Simba barayimereye nabi cyane nibuka kandi match yindi ya Vitalo nyene yakubise Yanga hajya kuri FIFA bitatu kuri kimwe Vitalo ikubita kandi yindi ekipe muri Tanzania yitwa icyo giye yitwa Pan Africa bo nibuka match Vitalo yatsinze Canodo Yaounde pa Canodo Yaounde Tonerdo Yaounde hajya ku kuri FIFA nibuka match Inter yatsinze ekipe muri Ethiopia ekipe muri Ethiopia icyo gihe Inter yarimo abakinyi bitwa ba Jean-Pierre Udume ba Postopo ba Jean Goyi ba Copens ni amateka menshi gose kabisa yakore hajya kuri FIFA kinyo mpira mwiza cyane gose kabisa
kumenga Vitalo na Inter zakora amateka gusumba mu gose kugira gihe ku inamba mu rugamba vyo byavuye byava kuki kubona Vitalo ikora amateka igashika maza demi finale za Champions League Vitalo ma Inter ma quart de finale Coupe de la Confédération équipe nationale nigere kure nishike muri kane yabakuze twarabonye bagiye bakinye Coupe du Monde Junior yabatarenze imyaka 20 bakina kandi bakina na Coupe d'Afrique ndibaza yabatarenze imyaka 20 kandi ariko ntibigeze bashika ku ihangiro cyangwa bashika baserukira igihugu nka ekipe nationale yabakuze kubera iki Vitalo na Inter zari zikomeye ekipe nationale yabakuze ntiyari ikomeye cyane gusumba ino migwi
mbo yego urakoze kuri icyo kibazo je ubwiwanje ndiko ndagira mwihwezo ama analyse imyaka ya 70 imyaka ya 80 imyaka ya 90 kumbure ni imyaka y'ibihumbi bibiri ndabona ko kenshi yari ibintu byo gutegura preparation hajya préparation yo gutegura umugwi serukira gihugu ko nibuka kera ari ibintu byo ku sélection sélection ingo wewe hariya bo akaca bashira hamwe pendant ufate nka meza no mapana meza biri nk'indwi zibiri
baba hamwe
tigenda mukino mupira bo ibyo onye ni byashura kuzana resultat nziza bien que twari dufise abakinyi beza ikintu cha preparation donc preparation ni kintu gikomeye
ifata
umwanya munini yamuvuga ati jewe muri filosofia yanje ntegeza gutegura umugwi serukira gihugu mu myaka iyi nini ku buryo ushobora kuzoronka resultat muri iyi myaka resultat nziza nkeneye muri iyi myaka mugabo kenshi wasanga habonetse ini sorti ingo mugabo si kintu cyari cyo gutegura et puis en plus icyo gihe novuga yuko na management ya federation yari imeze neza kabisa niba ari stable kabisa abona yuko harimo
boss
utuntu tutujagari
sanga
rero harimo utuntu et puis en plus hariho sinibuka neza umwaka wari wo arigeze kutugarira muri CAF sinibuka
urundi byigeze kugarirwa
kugarirwa muri imyaka ingahe imyaka 5 sinibuka
byavuye
kuki bon ngo hariho detaye batakurikije icyo gihe hanyuma CAF iratugarira imyaka 5 imyaka 5 nibuka yatangiye gusohoka bo ya ava yuko no après la sortie ya dynamique ko dynamique y'umwengo yasohotse muri 75 tukakina CAF CAF Champions League na Eglon Kare yo muri Congo Brazzaville hanyuma mu nyuma ngaho baci batugarira twasiye gusohoka mengo muri mu 1980 Vitaro yatangiye gukora amateka rero ngaho donc après 5 nibyo byose byarimo donc
utarangiza
ihiganwa gutategura neza
ku migwi imwe
oya sinzi imvo zarizo exactement mugabo cyo nibuka yuko hari gihe bigeze kutugarira
ari umwaka nibyo ku mwaka
oya ni mu myaka ya 70 nibuka ko ari après 1975 uko na 6 nitwagiye na 7 nitwagiye na 8 nitwagiye umengo ni 9 naho nyine umengo nitwagiye twasubiye gusohoka muri 1980 nimba nibuka neza donc ibyo byose byarimo kuko urabona muri rusange management icyo gihe ntiyari imeze neza kabisa hari mutuno et puis en plus na philosophie hari muri philosophie ibintu byo kuryoherwa gusa na philosophie de compétition tra d'office na philosophie yo kuvuga ati mbeka dutegura imigwi cyangwa abene imigwi bategure nikimenyamenya urabona ko hari imigwi minshi ya kera bo sino bigaruka ko ibyavuze ubona ko n'ubu nubaga ifite ingorane urabona ku mugabo ariko bariyubaka ariko aribaka bakurikije filozofi nshasha y'umupira w'amaguru urabona ko bari ko ariyubaka umugabo iyi filozofi yo bari ko yifise kuva kera ni kuvuga yuko bari kuba vraiment imigwi ikomeye gose
kera mwebwe mugikina ni mwahema ariko mwarakina umupira uteye ubwoba mukanashika kure mukanashikana n'imigwi yanyu kure ariko abakinyi bo muri kino gihe bahembwa amafaranga menshi barihibwa amashure inzu urumva barabarasiba bamwe barabanirasiyo ariko ugasanga ibintu nibimeze neza habuze iki ni iki gituma bano bakiri bacu bahabwa byose ariko niba ariko babyitwaramo neza gusumba ingene mwebwe mwabyitwara ikibazo kiri he
urakoze kandi kuri icyo kibazo urabona kera kera hariho kwanza ishaka ishaka kumukinyi umukinyi kuri we yari plaisir gukina donc ntiyashira imbere amafaranga ari kuryohigwa akina umupira mwiza aryohegwe aryohera abantu hanyuma abantu ushobora kumugira agafana akamugira agafana mugabo abakinyi ba kera ntibashira amafaranga imbere
bifuza nabo nyine
bifuza gutera imbere kuryohegwa kuryohera abandi ibya bindi byo muri mu muryango mu kibano aho muri kajewe nanje mbumustare nanje bavuga te bana jewe ndakomeye ari kintu natanze hari kintu nakoze hari kintu ciza nakoreye community urumva donc byari muri iyo ntumbero abubu kandi kera inguru y'umwana isubira inyuma kera nta bintu byo gusamara byari byinshi kera uno munsi barasamara gose
umunsi umwana avuka afise
android nimufasha gukina umupira imufasha kubindi ibindi kumure by'ubuhumbu nibindi nimufasha kugira iyo android simbi iyo android yumufashije mu guteza imbere umupira wiwe mu guteza imbere taranzi yiwe mu guteza imbere ikibano mugabo usanga ariko asamarira kubindi bitajyanye n'umupira wasaga no muri somene ya match nari concentré urumva ngo ndacho nzokina oro umupira ni preparation mu mutwe ni preparation mu biri ni byinshi cyane umupira donc la grande différence nuko abubu batitaho gose performance zabo bitaho gose amafaranga gose amafaranga tijewe ntigeza kuronka amafaranga ngabo amafaranga ufise iki udandaza niyo différence et puis en plus na kera kera nokuri nta ba entraîneur qualifié toile d'office oya nokuri nibuka jewe mu myaka ya 70 umu entraîneur nabona ko ari qualifié bon icyo gihe je sinabona ko ari qualifié mugabo après nangiye gukura neza nache mbona ko ubya yete qualifié hari umuzungu yitwa Bernard umuzungu yafasha Burundi Sport Dynamique kera ajya kuri Saint Augustin yafasha Burundi Sport Dynamique hanyuma après ujya muzungu yakoranye n'umutama nyakwigendera Imana muhe imigisha n'ibindi byose muhe imushire mu kibanza ciza mutama Matthias Mutima
se wa Mutima Constant
peut-être nyamutama yarakotse
yari umuntu wa Burundi Sport Dynamique
niwe yafashe relève kandi ico gihe twese twarakina c'est vrai twarakina umupira mugabo Burundi Sport yarakina umupira usukuye ubona ko vraiment ari umupira vraiment usukuye ubona ko ari umuntu ndo mu gitabo umupira usukuye kabisa ko bari bafise uwo muzungu bari bafise kandi n'uwo mutama nyakwigendera Mutima. Abona ko vraiment ari équipe nziza yubatse. C'est vrai y'avait des bari bafite ama individualité mugabo wabona ko umupira bakinya umupira usukuye. Mbona abandi twarakinya umupira mugabo si wa umupira wavuga ati uno umupira wa coacha. Oya uko benshi barajya kugira entraînement ati bana deux camps ari ibindi muyimenye tayari. Mugabo wabona ko ari umupira ukinya. Kandi je ndashobora kuvuga so kwirata nayigeze kugira ico gihe nari nkiri umwana. Egeze kugira amahirwe yo kuba entraîneur rya Bernard uko yadukura ajya kwa Senge yari abana yafata abana bakeyi yagisha imimenyezo ajya kuri Saint Augustin urabona Sengiriye na Saint Augustin ko ari hafi na hafi yagize chance vraiment n'utuntu mfise uno munsi ngira ngo nadukwiye kuri cyo rya kurya muzungu yego technique mfise twamaguru nadukiye kurya muzungu Bernard
yuvuze umuzungu cyangwa yuvuze umumenyereza chamo mbona inyuma amateka ya Rivakare ndindi batazira bodwe Rivakare bodwe batazira ndindi kuja kwiga hanze muri Alemanye no mu bindi bihugu akaza hano mu gihugu cy'u Burundi yahinduye iki mu mupira wa maguru hani wacu
ndindi ndariko ndavuga abamenyereza nabunye mugabo sinari bwashike kuri ndindi yaje mu myaka ya 80 niko no vuga mu myaka ya 70 myaka ya 80 rero haje ndindi yari umu entraîneur akomeye gose akomeye kabisa wamateka kabisa en fait icyo yahinduye yazanye d'abord la confiance. Bati ni mwiyemere urashoboye. Kandi kubaka aha mu mutwe ubakinya rabubaka mu mutwe murashoboye. Bakugira ibimenyeretso. Donc afatiye. Donc yewe yagize développement y'umupira amaguru gukina umupira hanyuma gira développement mental. Nibuka match yande match twakinye na Ghana. Na Ghana. Aja kuntwari.
Amanyanga bagenda hanzu ko
ntavyo no subiramwe ivyo onye mugabo yavuga ati aba bongaha barakina. Aba bahungu ngaha agenda bize barakina. Constantin Kimanda bajiringama bayindere bajuma musi. Abana barakinya umupira uteye ubwoba. Uteye ubwoba bakinya nabandi surtout. Naba professionnel. Aba professionnel équipe nationale yo muri Ghana. Si kuvuga ngo ni équipe yari yo yose, équipe yo muri Ghana. Yaba atuniyibuha. Yabije bigacika ari buraya. Mugabo Constante Kimanda yaramufashe ngaha. Kimanda. Twese turatangara. Donc, yatekubaka iyo confiance. Kano bone cyo kintu yubatse. Bose novuga ko ni tete amagume. Je ne ko twari gukina kane ya mbere muri 1993. Malheureusement, umva bagiye gukina match de barrage na Guinée. Guinée Conakry, match de barrage twari gukina muri Gabon, match de barrage, terrain neutre. Kugira ngo wari gutsinda, donc wateza gutsinda hajya ateza kuja muri kane. Me buchari match. Acaba ingorane mu gihugu cyica umukuru w'igihugu cyo gihe
n'ubace bice umukuru
w'igihugu igihugu cyo gihe hanyuma hariya bararonka information baronka inkuru ati none tugire gute capitaine na bati tutegeza gukina kadukine twe turi intwari turabagwanye kadukine urubanza ruhere hanyuma ibindi tutahe muhira tujye kugandara nk'abandi barakinya umupira. S'il vous plaît, vous avez ma pénalité. Ma pénalité. Il va être quand l'équipe, non professionnel, Abaloko, na capitaine wabo Juma Mose.
Il vous a baroko. Urabibona naho bitaniye ni vyabakinyi bakina hano iwacu bokora habuzi ikigira tuze turabaha umwanya abara b'igihugu bakina hano mu gihugu canke benshi baravuga ati ihigana byacu byarakorotse byaramanusa urugere rwayo ruri hasi ivyo rabe bituma abamenyereza bo mu gusekira gihugu abinamba mu rugamba badaha umwanya ukwiye cyane batagiriye icyizere abakigi bakina hano iwacu. Wowe uvyumva gute?
Mbo urakoze kandi kuri icyo kibazo. Abakinyi bakina muhira yani mu gihugu hagati navuga abaloko. Botegereje kuronka nabo nyine umwanya. Ni bya bina ariko ndavuga byo mutwe donc psychomental. Ego nibyo bamwe baravuga ngo championnat yacu iri hasi. Ego c'est vrai ishobora kuba iri hasi mugabo iri hasi ku rugero ruhe iri hejuru iri ku rugero ruhe kugira ngo ugire conclusion uvuge ati iyi championnat iri hasi par rapport y'abandi. Si kuvuga yuko abandi yo duhuye badutsinda nuko championnat yabo kiba hejuru gashu sinzi je sindi umuhinga cyane mugabo ndiko ndaraba ndiko ndakurikiza ibyo niyumvira logique niyumvira ateza kuba urugero championnat iri hasi bafatira kuki kugira ngo uvuge uti championnat iri hasi championnat iri hejuru urugero bafatira ko nuruhe kriteri ni iyihe ateza kuboneka ibi i cyo benshi namanumva iyo dutsinzwe na ikipe yo hanze ngo champion iri hasi iyo dutsinze ba bandi nyene iyo batsinze ngo ya ebana ibintu ni byiza kandi ari babandi
babandi nyene
aloro jewe kubwanje ari abahinga dufise turafise abahinga benshi gose benshi gose kandi muri aka karere n'ukuri turafise abahinga hajya muri direction technique nationale harimo abahinga n'ukuri abahinga mpereye kuri Dominique
Bamusindi
hajya turafise abahinga n'ukuri bemegwa hanze sino bigaruka ko ngaha ibyo numvise ibyo nabonye ibyo abantu bambajije hanze uko kenshi hari gihe njya hanze mu bintu by'akazi hari abantu tuvugana abantu bazi iby'imipira bakambaza ni uje natahuye yuko ni hani mu kirundi bavuga ati wambaye kirezi ntabona ko cera turafise abahinga ngaha niwe mu dufasha abatwite urugero wo kuvuga ko champion iri hasi critère ukuvuga ati mbo iyi kriteri itabaye champion iri hasi ku rugero uruhu kugira ngo iduge iyi kriteri iteza kuboneka kugira ngo iduge kuri ku rugero uruhu sinzi kunyumva mugabo kugira conclusion parce que match imwe Djibouti twanganije na Djibouti
dukura
cyange twitwaye nabi muri Sekafa ushambiriye cyange shambiriye hasi mbone hari bya ama match dufate nka karorero izo haragiye muri Sekafa le message ngozi twarakinye match yo kurondera twakinye match na Kisisi haja kuri Mukapa
stadium
Mukapa stadium match twatiza kurondera uza kubandanya deuxième tour mugabo kisi twarayitsinze chimie yarakoze ibintu by'ibitangaza twarayitsi hajya nyine abantu bose batangana mugabo nta numwe yavuze yuko ngo championnat chiri iri hejuru
Jimmy yakoze amateka kandi afisa
bakina hano mu gihugu kina na ikipe yitwa kwikina muri championnat benshi bita kuri hejuru rwose twayikubise hajya mukabo Kisisi yaje gakina na Aigle Noire yakubise Aigle Noire ibitsindo bingahe cavuga ati champion iri hasi mugabo igihe kandi yari match amika mugabo igihe twatsinze Kisisi nta numwe yavuze ko champion iri hejuru to kurabona ko le critère zo kuvuga champion iri hasi cyangwa iri hejuru benshi ngira ngo nayo bazi bafatira kuri match gusa twakubiswe ngo tayari akandi karorero fatira ngo ntabataka dufise ntababitero dufise abasatirizi dufise urugero ni uruhe critère ni izihe ntabwo dufise aba bava hanze abari ngaha mu gihugu ngo ntabwo dufise none critère ni izihe bafatiye ko donc aba bahinga bacu nabo nyine ndi ko ndabaremera kuko bafise akazi kenshi rwose kuko n'abantu birirwa mu maforomasi baraforoma abantreneur baraforoma n'ukuri zoba ariko ndabaremera mugabo ni cyiyumviro ari kubaremera n'ukuri batubwire nabo nyene ati critère n'izi kugira ngo abantu baze barumva apana kuvuga ko umukinyi donc barabonye bavyumve avec des critères techniques ibintu muvuga ati ibi ni scientifique aha anye nakukekeranya bo umufana ashobora kuvuga ibyo onye mugabo apana bafundi qu'est-ce qui m'a dit jewe nibaza yuko ngarutse ku kibazo nibaza yuko twokwiyumvira kandi sinibaza yuko ari twebwe gusa nibaza yuko aka kazi kariko karakogwa muri federation hari migambi cyaje maze gusoma utabwo mwe byo muri federation ama document amwe muri federation urabona ko hari ibintu strategique nibaza yuko mu myaka 5-6 10 iri imbere umupira uza uhindura isura n'ukuri uza uhindura isura hari ibintu byinshi gose biriko birakogwa hariho n'ibindi byinshi biri en préparation mereye cyane cyane ku njya amaformasiyo formasiyo yaba entraîneur abamenyereza babona ko ubunye nka Dominique bamaze guforma benshi gose benshi gose nuba kibandanya ubu bagize no ku formation des formateurs abashobora no guforma abandi urabona icyo kintu ni kintu gikomeye gose abo rero nibo bazofasha abandi hanyuma rero icyo kibaye uburyo ndazi ko uburyo umuntu yovuga ko uburyo budahari uburyo burahari ni hano bavuga ati bahembwa make bahembwa
abe make
aboneke araboneka aboneke kugiye kandi benshi barakora n'ukuri barakora n'ukuri amahera kaboneka kugiye baragira uko bashoboye n'ukuri hanyuma ariko ndavuga amahera y'intamba amahera ashobora kuboneka araboneka kuko urabona n'imigambi iri kwirakogwa itari mike ku ntamba no ku yandi mayikipe donc ibyo bintu biriko birakogwa tubiha umwanya n'abariko barabikora tubaha umwanya tureke kubaha igitsure tubaha umwanya mugabo umuntu afise icyumviro agiserure mu rupfasoni mugapana mu buryo bw'itsure umengo ico yavuze kitabaye umengo ijururaguye oya donc habicho kintu alors la différence rero ibyo ndindi yazanye ni yo philosophie ya le mental mena la questionnage uno munsi iyo philosophie yarabandanije mugabo ndanziza yuko ba Dominique na ba Morisine mu guforma ico kintu bama bakigarukako non seulement bakigarukako ico onye cha le mental gukora mental ari wo nikindi cyo kuva muri routine nibinyene twamadukora ni kwa kunye twamadukora oya habikintu esprit de recherche impinduka ukigira ico no kwita mu gifaransa recherche ngo mukintu kasho tegeragira recherche iki kintu ko kirabaye uno munsi gutya none akabirya twogira nakaye uteza kurondera cyangwa gufata umwanya wo kurondera icyo kintu nabo nyene bari ko baragikorera ko bajya muri direction technique ndo ndabona vraiment imbere ni heza nukuri hanyuma hari ikindi ariko ndavuga dans le mental umbabarije spinning magatoyi kuri rya myaka yacu ndi nibuka tukira abana hari mikino twagira ya creativity muga ubu unye niho nkibona ko byari byo kudufasha kugira creativity iyo creativity rero niyo nshaka nuno munsi bo sinshaka jewe mugabo ndiko ndavuga donc ni cyumviro ciwanje habe ama science ya cyane cyane ku bantu bankadra abana ndazi neza ko ba Dominique bari ko aragikorera ko cyane creativity habe ikintu cha creativity kuva muri routine habe creativity kubamenyereza habe ikintu cha creativity kuba kinyi uri cyo kintu ushobora kugira umuntu akuze yamaze kugira comportement yiwe kuyihindura si byoroshe mugabo umwana ariko arakura habe ikintu cyo kumwereka ingene ashobora gukrea creativity ko creativity si mu kazi gusa na mwebwe murabigira uno munsi uragira urahingura kantu kakagira gutya donc creativity no mu mupira creativity za kujamo hari ikintu cyo gufata decision no umuntu ariko arakina hari une decision ufata dans une seconde mu musogonda kandi iyo decision igahindura ikintu
namaze kubibona kenshi
namaze kubibona je ndashobora gutanga karori kuri nibazo mwiza sinzi ngene bivuka urabona ni imyaka yiye urabona ingene ariko arakina ni igice ariko arakoresha
kandi rero nibazo mwiza ni creativity nyene kuko uravye muri yanga yakina iminota
90
agiye muri geita yarayikina akanayirangiza ari fit gusumigene yari muri yanga muri kino gihe yagiye muri simba ibisindo bitatu assist imwe mejo baraye bakinye numugwa CSKA Moscow baraye banganije simba yarenganije numugwi wa CSKA Moscow ibisindo bibiri kuri bibiri assist igisindo cha mbere cha Saido nibazongira
tukurabona aha nashatse gushimira kuki nuko numukinyi ushobora kuvuga ati jewe mu mwanya n'umwanya arashobora guhindura physiology ya match arafise decision mu mufuko nase uyu unye mbo birashobora kwanga c'est vrai uko na vyerade mugabo ufise icizere uko numufana ari hanze n'umuntu ari hanze ati uyu arashobora guhindura donc arafise incapacité ngene yivuga arashobora mu musogondo umwe agahindura physiology ya match sinzi ko wibuka kufra yateye kuri match ya
kufra yu
très technique ija ni apana kuvuga ngo ni c'est la technique umuntu ko mu munota umwe mu musogondo umwe yahinduye fizionomie ya match arayihindura twese turahaguruka igihugu cyose kirahaguruka urabona donc ari ya cette créativité or créativité nushaka kwigisha umuntu akuze uramubwira gusa il faut créer mugabo nimba tabikuranye bihereye hasi or twebwe kera nibuka ari umikino twagira ya créativité hari rero n'ibyo gukina umupira mwibarabara je nibuka kera no kwishura kinari mu wakange mu wambere n'abatari mu wakabiri twaragira ama séance ya jongler compétition ya jongler kwishura no muhira mu kibano compétition je suis kwirata abambonye nkiri umwana ngira ngo nibo bashobora kutemwa urabona umwana w'imyaka 8 kugira jongler 500 jongler gutya amagu 500 jongler umwana w'imyaka 8 hari ibintu twa donc talent umuntu apeje sa taladiwe atamumenyereza ata donc ibyo bintu birafasha abana b'ubu ntavyo bagira wese ngaye mbona iyo nzungurutse ahantu haraba abana bari korakina umupira mu ibarabara cyangwa bari korakinisha abayeboyebo none yeboyebo
none ko hose basigaye
bakirakomakaje mena kiske huko gwiki kugira ngo
bibuga byinshi
ibiko ama espace vere akaboneka naho batukubaka ibibuga ibibuga bikomakomeye no muri zone zo rashobaga ati iyi ni espace vere
yabana
bakirwa yo masashe abana ibintu nk'ibyo canka abantu bashobora kwicara bagasama kayaga donc espace vere nazo urumva petetre ruguru birashoboka mugabo ha mu gisagara c'est pas facile abamenyereza bakreye on va yowa dumika bari creativity donc ivyo onye ntukobigaruka ko mugaba ashaka gukreya ibijanye n'igihe ka kreya ibijanye n'igihe tindo bagirisha exercise imeze gute kugira ngo babe creatif babe ndahati plus agile plus orbihiramu ubwana ivyo we ntukwigisha umuntu akuze kugira ngo abimenye ivyo onye birashobora gufata umwanya kabisa mugaba umwana ariko arakura kuko arakumviriza arumvira ate ikintu ni cyiza ikintu ni kibi umubwiye ni kibi ikigira gito donc ibyo onye ngira ngo navuze menshi gose uramba barira na donc alors maintenant tugarutse rero kugiye abuze iki kuna nko nabivuze ama strategie ni menshi kandi ariko arakorerwa ko muri federation kabisa ariko barakora urabona ko vraiment hari imigwi myinshi gose urabona ko na federation iri vraiment structure ndiko ndaraba federation yo mu myaka ya 70 ngaraba federation mu myaka ya 80 federation mu myaka ya 90 ni yubu
yatandukanye
n'irindi cyane komeye kuva 2012 2010 kuri madame Lydia Seke yubahwe no kuri
madame Lydia
yego yagize
ibyo yakoze
ibintu byinshi gose urabona ko nubu urabona ko abamukurikiye abamukuri mu nkata urabona ko nabunyene babandaniza urabona ko vraiment a partir kuva muri mu 2012 sinibuka neza urabona ko hari ibintu byinshi byakozwe
ya leadership yakoze ya federation
ijya nyubako ego yakoze kuri ego ijya bijya biro
bya federation na biro yari fise
asha federation yakorera yarapanga
yapanze
mu gisagara cyara kreya nyine turafite ikibanza ngaha reka twubake tugatanga filozofi arastabiliza shampiyona arastabiliza na management araba amatora atakajagari kenshi shampiyona zirahera donc urabona ko yarakotse nubu urabona ko nabahari unye nka honorable reverie urabona ibyo yakoze ibintu byinshi nubu akiriko urabona ko nabamukoreye mu ngati urabona ko nabugire bari ko barakora n'ukuri donc jewe ndabona yuko imbere ari heza imbere ni heza n'ukuri imbere ni heza kabisa.